haribonekeza ingendo y'abadandaza bamwe bamwe bavanga ibicuruzwa vyabo n'ibindi atari ibidandazwa nk'amabuye ivu umusenyi hamwe n'ibindi izo bigatera imyidogo abaguzi kuko iruhande yo kubigura bizimvye batahukira gutamira ubusa kuri iyo ngendo Severes ndayikengera umukuru w'ikigo kijejwe kugenzura ubunenge mu Burundi aremeza ko ayo makosa akogwa mu mice itandukanye y'ubudandaje
turabizi turavyumva hariho muri iki gihugu cacu mu bintu by'ubuziranenge hariho akaja keshi gose ibyo turavyumva abantu kugira ngo baduze ibiro cyangwa baduze iki bashiramwo amabuye cyangwa umucanga urumva yuko ibyo bintu atari byiza na gato ikwa kwikunda nababwiye abantu barikunda jewe ngombe shiremo amabuyi ndibamenye ko aya mabuyi yafungwa yamugirira nabi cyangwa ibiki akamukura amenyo akamukomeretsa ariko jewe nduzi ibiro ndonka amafaranga ngende n'umujyango wanje tugira iki mugabo kunguka uwundi ariko arakora ibintu yahombye si byiza cyane kandi si kuri ibyo bidandazwa by'ibifungurwa mu isoko ibyo biri turabibona ni ku makara ari amakara badandaza ku ibarabara turabibona ni mu bindi byinshi aho abantu bagenda bahangika abandi
arakebura abadandaza bafise ako kageso ko bavanura nako kuneza yabo ni yabaguzi
tufashe cyane cyane iyo nzira yo guhimiriza abantu bakumva yuko atari kwikunda ariko baba bakwiye gukora ikintu ciza muri rusangi na cyane cyane cyo kuzimba abaguzi cyo bavamo kuko kwisi nzima hari amategeko twebwe uko dukora ngaha turi biro de normalisation y'u Burundi aya mategeko dufise saya korosa ava mu kirere na yakoreshwa nahandi ariko rero ugasanga aho handi baramaze gutera imbere abanyagihugu babo baramaze gutera imbere barazi yuko atari ugutungira ku bandi atari kugunga abandi
iruhande yo kurondera inyungu z'umurengera biciye muri ubwo buryo ngo hari kandi abaziriki iminzane yabo bagatanga urugezo rudakwiye rw'ivyo badandaza ibiza bisongera isibe ubuzima bw'umuguzi.